hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
Mangi Ngaba magama penduki video.
Kaluk pala sibangane ntwana ngeyikhathi zokidio. Manje lento siphila ngayo mfana silungisa impilo.
Isikilicho sikhulisa abamecha bathi simini no. Phela singene ngoking ball lento sipho sekude njenge fishing rod. Eyabiphelele ekhaya mfana ipiti kude. Babethi greatest of all time akushiwe skinny gold.
Phela lento sayinyusa njengesiboshwa manje ihlala ikithi show. Masiphume stage bayakhala abantu bathi sicela mo. Ngaphecasheleni namacheras ofarishi mo. More love, twana lana stole uthando ngqo. Stedela mavesa yenza igebe ngusibe hip. Lengoma inenkosi phakathi ngathi thuna likaJesu.
Isiphamba no uChrist, idlozi sana rest. Zinto ziyakhanya ntwana siphasa
isikhalathe. Emina sikhuba mvume we. Njandini uyangenze.
Sikhotheni sesiphushile ubwa wazophumele.
Mele sibambe iqine mfana isayindele ndlela.
Na uyazi indlovu yangena.
Jaya mi yizimpela.
Emina sikhuba mvume we.
Njandini uyangenze.
Sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqine mfana isayindele ndlela.
Na uyazi indlovu yangena.
Jaya mi yizimpela.
Most of my rap, I'm one guy.